Shalom akorangu kira kina gitondo mukomuze kiganiro kanguka mushikizwa na jewe Chris Nikumana uno musi turi ku musi wa gatanu nashaka gusubira kuganira namwe ndabwira igituma ari abantu benshi buvu butumwa bwiza bwa gakiza ariko nibihane kwe kibatihana kubera hariho ico bibiliya yita igitambara kibatwikira ariyo voile ibatwikira ivyo rero ni mu buryo bw'impwemu cyangwa umwuka musomye mu Korinto bakabijije kane murongo wa gatatu 2 Corinthiens 4 verset 3 havuga ngo nimba ubutumwa bwiza bwacu butwikiriwe ubutwikiriwe kubako barahona nuvuga yuko abantu batwikiriwe badashobora kumva uko babwira ko Yesu ari muzima bakabitwenga cyangwa bakabiseka ntibavyemere babwira ko Yesu ari umukiza ntibavyemere nuko ari ikintu kibatwikiriye cyangwa ari voile ikintu kibatwikiriye abo rero batwikiriwe ngo bariko barahona sisoso kuperis nuko bariho nuko wabona bagenda bari bazima umuntu atarakira Yesu Kristo ariko arahona ariko araperisa nuvuga yuko amwe yopfa agapfa atarizera Yesu azobahushije ubugingo budashira rero gituma namasubiramo ku munsi wa gatanu mvugana abantu nimwihane mwakire Yesu nkaba ndabisubiramo nuko mfise icizere ko abatari bake bariko baruguruka amaso ico gitambara kikavaho yo voir kavaho ku murongo wa kane havuga yuko ngo umwami w'isiro Dieu de ce siècle ngo yamaze kuhuma ubwenge bw'abantu kugira ntibabone ukayangana k'ubutumwa bwiza bwa Kristo nuvuga yuko nubwo babwira Kristo hari umwami w'isi ariwe Satani yamaze kubahuma amaso n'ubwenge ariko uko tubana tuvuga ubutumwa hariyo inkota y'ijambo ica iyo migozi igaca ico gitambara ariyo voile benshi bakoruguruka amaso ndaneza gucane tubonye abantu muri kanguka bareko barihana bahamagara batura Yesu Kristo bava mu byaha bitandukanye hari ibyaha byinshi anuko arabivamwo kweri jambo bama bumviriza nico gituma ndabisubiramwo bintera intege kuko ndazi ko hano benshi bakoba bava mu bwami bwa Satani bakoja mu bwami bw'ijuru abantu babana batasezeranye sishobora kubabwira baraduhamagara bakatubwira yuko bavanye kugira batunganye hama basubirane hari n'abari bafise abana babanye gucyo gusa bakavyara ariko bakabanza bakavana bagasubira guja gutunganya mu miryango yabo bakabishira ku murongo bagasubira kubana mu muco kuko bavuga ati nakamara kugumana kandi ko turahona twese ni vyiza ko tubanza gutunganya hama tuje mu ijuru twese ni vyiza ko muje mu ijuru mukava mu caha kuko sa amafaranga arabatubaza ngo none ko bisaba amafaranga menshi umviriza bisaba amafaranga bisaba kumvira bisaba kubaha mwegereye imiryango yanyu mukabisigura nibazo bankira kubera amafaranga ivyo rero bisaba guca bugufi kandi mugende mwabisengeye mubanze muyisengere muve mu vyaha abari mu busambanyi ubusambanyi buruzuye isi yose kandi n'abantu bitwa ngo n'abantu b'Imana bari mu busambanyi n'ukwihana kuko nta yindi nzira y'agakiza atari ukwakira Yesu Kristo mwami mukiza ni byiza ko ubutumwa buba buvugwa kuko benshi kwaragaruka nawe ukoranyumviriza nashaka umenye ko aya majambo si iminsi uzoka muyumva umunsi umwe uzoshobora gusanga uri imbere y'intebe y'Imana utashoboye kwakira Yesu Kristo utashoboye kwihana ukabapfiriye mu vyaha vyawe uzokwicuza aya majambo kurumva aya majambo n'amajambo y'ubuzima benshi barakijijwe benshi barabohotse benshi bavuye mu vyaha baridegemvya hari abantu bafise assurance bemezwa neza ko n'ubunye yapfuye bagana mu ijuru igikuru uko vyiyemeza hari ababivuga ngo jiratse ko mfuye nda mu ijuru igikuru uko bimenya igikuru nuko menya yuko washize mu ngiro ijambo ry'Imana rivuga rushobora kuba kiri mu vyaha cyangwa mu bigirwa mana hamukiyaza ngo ukurana mu ijuru kandi uri mu bigirwa mana ibintu bidahisha Imana icubahiro oya va mu vyaha wature Yesu Kristo mwami mukiza wawe hanyuma wihane ivyaha wakoze uko bingana kose Yesu araguharira Yesu amaze guharira rero hari intambwe zikurikira njye gituma rero kenshi mvuga ni iyo uhisemo kwakira Yesu Kristo urakeneye ko umukozi w'Imana agufasha intambwe za mbere hanyuma ukakomeza wumviza zimenyigisho zo muri kanguka zizogufasha zikuremeshe umukozi w'Imana ashobora kuyobora akakwereka ingene ubandanya izindi ntambwe rero nimba ushaka vyukuri kuba icaremwe gisha ugashaka gutabura ico gitambara iyo voile ico gutwikira kikuveho urashaka kuva mu mugwi wariko barahona ugene mu mugwi wariko baraja mu ijuru hari imigwi ibiri hari abaja mu ijuru n'abaja mu buhonero ari umuriro rero nimba ushaka kuja mu ijuru wihane wakire Yesu Kristo urashaka guhamagara kuri 0961111 23 plus 257 76 11 11 73 abari muri Amerika cyangwa muri Canada mushobora guhamagara kuri 0961 13 62 613 462 93 52. Tu tugeze mu mwanya w'inyigisho abatanguranye natwe hari igitabo cya Samuel twatanguye tariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu 13 juin yamaze igihe kinini kandi turacyakomeza tuzokirangiza mu ndwiza ubu rero twatugeze mu gitabo cya kabiri igice cya 12 cyo navuze kuva ku munsi wa mbere narabasavye ko muwa mwasomye ibice bisigaye byose kuko tuzorangiza mu ndwiza byinshi mu kino gitabo sizo biteba ko nta bintu byinshi byo kuvuga ndavuga nca hejuru ariko ndabasavye mu bisome byose nimba wabisomye bisha byoroha kuko iyo bisomye uzanga uvyo mvuga byose ucu vyumva ko wabisomye biragoye gusigurira umuntu atasomye gusumba uwasomye rero uwe wabisomye ni vyiza nako navuga ico cha 12 twakirangije jo ndakunda babwira ngene imana ifise imbabazi ngene imana yakunze Salomo yaramukunze kandi yavutse mu nzira tari nziza nako natari intege umuntu wese avuga ati je navutse mu nzira mbi narigeze kuva abantu bavuga ngo jewe imana ishobora kunkunda kuko sinari mu mugambi wayo ngo mama wanje yamufashe ku nguvu ngo kandi wamuteye inda ngo ntamuzi ivyo ntacyo bibisigura satana akora kubesha wenda gusaba gusa ubicare mwigisha wihane wakire Yesu Kristo cike umwana w'Imana nuwacika umwana w'Imana ijambo ry'Imana ivuga ngo ivyo wakoze kera ivyabaye ku buzima bwawe kera byose birafutika ivyo murabisoma mu ikorino bakabije cha 5:17 2 Corinthians 5 verse 17 byose birafutika utangura bishasha uba ico bibiliya yita icyaremwe gisha ntuse kwita imfuvyi kandi uri umwana w'Imana ntuse kuwoha na kahise yawe kandi warabaye umwana w'Imana cyo rero novuga na nabasabye ko muwa mwasomye ibice bisigaye byose ndasi cyo novuga ku cyo cha 13 chapitre 13 berekana cyane cyane inkurigizi z'ivya mwibuke yuko igihe Dawudi yakora kiya cyacu ubusambanyi Imana yavuze ati ivyo wakoze wishije nzobigaragaza Israel yose zobimenya muravyibuka tuko turavuga ivyekeye ivyaha yakoze ngo Israel yose izomenya bizoja kumugaragara wabikoze wishije ubya mugore wagiye gusambana nawe mwishije ariko ico caha hazoba inkurikizi rero inkurikizi zahabaye nuko muri uwo muryango wa Dawudi harinjiye impwemu canke umwuka w'ubusambanyi nizo rero inkurikizi zaceze kurikira musome igice cya 13 chapitre 13 murabona byukuri ko habaye impwemu y'ubusambanyi yinjiye mu rugo kwa Dawudi ari umwami wa Israel murashaka kuraba murongo wa mbere kushaka kwa kabiri batubwira muhungu we yitwa Amunoni ngo yifuje mushikiwe murashaka kubiza ibyo bintu yarifuje gusambana na mushikiwe yitwa Tamar yamwifuje kushikaraho abura mahoro ubuzabura hagarara ko ashaka gusambana nawe kandi yari mpwemo yari daimon imusunika gusambana na mushikiwe kuko amaze kubikora yaciye mwanka gusumba uko yemukunda ubisomye ugambira kugira ngo urukundo ntirwari urukundo rwari kwifuza amaze gusambana cyane mvara mwanse ngine yabikoze ababisomye nize ko wabisomye nce tondo basaba ko muwa mwabisomye yagiye kubiganira umugenzi wiwe urashaka kubona ku mwongo gatano yiswa Jonadab aramubwira ati ndafise ikibazo ndifuza gose mushikanje aca muhanura amwereka mayeri yo kubikora yo gukoje ca nage nabwire ko mukwiye kuraba abagenzi muja kubwira ibibazo vyanyu ugiye kubwira umugenzi wuwi aragushigikira mu cyo caha cyose giye gukora ariko umugenzi yuba imana azoguhanura yisunze ijambo ry'Imana rero uyu Amunoni yagiye guhanuza umugenzi mubi ndakunda kubwira abantu muri kango kati musengere abagenzi banyu muwasengere Imana baha abagenzi beza abatari beza ibigizeyo yo nyene yabigizayo kandi yose genje rikoze izo bikora rero yagiye kubwira umugenzi we mubi aca mwereka ati ahubwo ni wigwaze usabe yuko uwo mushikawe ari waza kukugaburira kwerugwaye wigwaze nawe nyene yabikora gutyo arigwaza kandi biba gutyo aza gusaba se wiwe yuko mushikiwe yoza kumugaburira kwerugwaye hanyuma se waravyemera bibaza ko agwaye ko nta muntu yagushura kwiyumvira ko yokora ico ca hanyuma cyabaye mushikiwe ariwe Tamari araza aje kumugaburira aca mufata ku nguvu aramusambanya kandi cyayumva aramwanse amuterera hijya arugara mushikiwe aba arononekaye kubera impwemu y'ubusambanyi yinjiye mu muryango wa Dawudi bivuye kuri se wiwe ivyo rero ni ibintu abantu bakwiye kumenya yuko iyo hari cyaha mu muryango mukwiye gusenga iminsi yose mugaca imigozi kuko ari ivyaha bigenda birakurikirana imiryango usanga byavuye kuri sokuru bikaja ku buvyeyi wawe bikaza kuri wewe bikaza no ku mwana wawe utaciye umugozi hari ivyaha byabaye ku majenerasiyo ya kera basegukuru ba kera ugasanga birabandanje no mu bana ariko bikwiye gucika mu izina rya Yesu ivyo rero nivyo abana b'Imana bakwiye kumenya cyo cacu ubusambanyi cyarinjiye kuko Imana yabwiye ati ivyo wakoze nzobigira ku mugaragaro abantu bose babibone harakurikiye ibintu bibi cyane nivyo tuzobana yatubona nzobica hejuru zovinjiramo cyane ariko nize ko mwabisomye nzokomeza ku munsi wa mbere yabibutse kwinjira mu munsi wo gusengera abagwaye ndiyo bahezagire mugire umunsi mwiza.